So, this is about Pele. Enjoy. She's the woman of the pit. Spewing lava into the air. The woman with the red feathered cloak. Pele, 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 kalua I kahikina. E pele, 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 kalua I kahikina. E pele, 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 ke ahio kalua. E pele, 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 ke ahio kalua. E pele, 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 waina. E pele, e pele, 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 waina. E pele, waka I kalanila. Waka I kalanila. Epele, epele, kauka uliana. Epele, epele, kauka uliana. Epele, epele, poina, poina. Epele, epele, poina, poina. Epele, epele, oniluna, oniluna. Epele, epele, oniluna, oniluna. Epele, epele, onilalo, onilalo. Epele, epele, onilalo, onilalo. Epele, epele, haina kainoa epele laia, haina kainoa epele laia, e ala e ala e ai, aha e. Kamuikila uea, e ola makoa mauloa hoino e ke kamuikila uea, e ola makoa mauloa lahaia lahaia lahaia.